kosa kunuachilia ice cream.
Unapeleka nani zawadi?
Baba yako.
Aweni, ni tupeleke mamdomo zako huko wewe.
Acha kumnyamazisha, acha mtoto aongee.
Cream! Hiyo ni Department of Security.
Enough is enough. I'm out for good.